ang paghidait sa aton Ginoo yara sa inyo tanan. Aton gid ipanatnag sa buos ng kalibutan ang paghigugma sang aton Dios.
For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one.
He has sent us His message of love and sends those who hear.